We'll be right back. kaete imana tukiria guhima muzla kufata dutambaro ahari aya namahirwe wagize atandukanye kabisa muzamura amaboko dutambaro bitumara dusimbukira imana